nitekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunze bacu mubandanye mudukurikirana muherereye ijye nino mu makungu yakure mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika barije nino ku mugabane w'abanyaburaya umugabane wa Aziya mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye Afrika DCD Zambia Kenya Uganda mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu mu bihugu by'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda mu buseruko muri Tanzania ya mu bumanuko muri mu burengero bw'igihugu cacu Burundi muri Kongo abaringaha mu gihugu cacu cu Burundi intara amakomini mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho burumwe wese adukurikirana herereye mwese ndabahaye kaze Shyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa Shyonda sabone hamura cujyanga iburyo urafyonda no kwakano kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho zoba uherereye hose kwise amakuru yacu reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ivugwa mu gisata cy'umutekano abanywanyi ba Patri Olivier ndayikengurukiye kuri ubu ngubu baragiramiwe igipolisi iperereza bariko barakurakuranwa kubajyanye ngo uyu mu Patri Olivier ndayikengurukiye uyu yari yanyurujwe n'iperereza aho iperereza ry'igihugu cy'u Burundi ariryo cyari ryamunyuruje ushikamanga ya ro akaba baraciye basemerera abasenyeri ba Ekleziya Gatolika barahagurutse barasemerera abapatiri barasemerera umuryango w'abapatiri b'abamisioneri Afrique aho bakorera muri Afrika hose barasemereye nyuma yuko uyu mupatiri Olivier ndayikengurukiye anyuruzwa n'iperereza iperereza kandi rikahava rikabuza abanywanyi n'abaryango b'apatiri Olivier ndayikengurukiye yara asanzwe arangurira ubutumwa bwiwe mu gihugu cya Mozambique aho yari yaje ngaha mu gihugu cy'u Burundi aje kuramukanya kuri ubu rero inyuma yaho iperereza rimurekuye kandi biboneka ko yakubiswe amahiri agahondagurwa bikomeye kuri ubu ngubu akaba arwaye ari ku musego arembye abajyango ba Patri Olivier ndayikengurukiye nabo bamwe bariko barahigwa buhongo abamwe biravugwa ko hari mwene wabo yarasanzwe aba mu gisagara ca Bujumbura yoba yahagaritswe yoba yafashwe n'iperereza bamwagiriza ko yoba azi aho Patri Olivier ndayikengurukiye yoba yaragiye kwivuriza ayo mahiri yakubitiwe mu iperereza kuri ubu bakaba basaba barasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira icakoze ngo atabare ubuzima bwa Patri Olivier Ndayikengurukiye kandi ayongere asubire atabare abaryango biwe bariko barahohoterwa bazira ko bavukana n'uyu mupatiri tuvuye kuri iyo nkuru kandi ibintu birabandanya kuba nabi cyane ibintu birabandanya gukomera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi biravuga ko rero benshi bariko baragirizwa ko batariko baratanga intererano y'umugambwe uri ku butegetsi umugambwe wa CNDD FDD abo batariko baratanga intererano y'umugambwe wa CNDD FDD bikaba bivugwa ko rero ubutegetsi bwa CNDD FDD cyane cyane mu ntara bariko barabasaba ko abo batariko baratanga ayo mahera y'umufasha umugambwe no gufasha mu matora hari abariko barahagarikwa cyane cyane abo mu mugambwe CNL batavuga kumwe n'ubu butegetsi bayatozwa ku nguvu uko biriko biragenda byibonekeza ijya nino ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi Benshi rero bakaba bari kubona ko ari ingorane zikomakomeye cyane zishobora kugwira igihugu cacu cy'u Burundi bakaba basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ico akoze kugira ngo atabare u Burundi kuko niwe se barundi ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngo mu gihe atakintu na kimwe agize akoze bizohava bitera ingorane ku barundi hafi ya bose Abarundi bahunze igihugu cacu cy'u Burundi bari mu Rwanda kuri uriya w'Imana aho twibukaga intahe y'ukwikukira ya hagandaguwe nyine umuganwa utari umugani Ludovico Rwagasore abarundi bari mu Rwanda bizihije uwo munsi bibuka uyu muganwa Ludovico Rwagasore bavuga ko rero iragi rya Rwagasore babona ko ritari ryashika aho rigera ko ubutegetsi bwa CNDD FDD n'intwaro zindi zagiye zisimburana atanumwe yakoreye mu iragi ry'umuganwa Ludovico Rwagasore baravuga ko muri kino gihe mu Burundi ataburongozi canke atabukuru buhari ko kandi hatagira ubukuru atateka nitekane bishobora kuhaba ivyo nivyo abategetsi abarundi bahunze igihugu babandanya kuvuga ko bangajwe bakavanwa mu gihugu cabo kandi bategerezwa kukibamo nkuko bariko baragenda babishikiriza aho baherereye hose mu bihugu vy'amakungu bagiye bahungiramwo abatari bakere ruberekana ko mu gihugu cacu c'u Burundi hari ingorane zikomakomeye cyane izo ngorane zikaba zitegwa no kutumvikana kw'imigambwe cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ukaba wikubira ubutegetsi kandi ugasubira ugakumira iyindi migambwe indi migambwe yose ivugwa ko yokabaye nayo igira ico ikoze mu kubaka igihugu cacu c'u Burundi abayigize biraboneka ko bakumirwa n'ubutegetsi buriho muri kino gihe benshi bakabandanya basaba ko ivyo vyohagarara kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere nkuko amakuru ariko aragenda abishikiriza ibyo byose rero bikaboneka ko ubutegetsi buriho muri kino gihe biboneka ko atabukuru ataburongozi kandi birasubira bikaboneka ko umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe afise abandi bagaba afise abandi bamutegeka ngo kuko bivanye n'ingingo amajambo agenda avuga n'ingingo mbere akazifata ngo bihera umukuru w'igihugu asubiye akivuguruza uko kwivuguruza rero bikaba biteye ingorane zikomakomeye cyane inyankamugayo za CNL nizo zibandanya kuhahurira n'agatotezo gakomakomeye cyane abanywanyi b'uyu mugambwe CNL barabandanya kunyuruzwa mu gihe umukuru w'igihugu avuga ko abarundi bose bangana ariko ngi amajambo avuga ntace ayashira mu ngiro nkuko amakuru aba ariko aragenda abishikiriza amakuru ava mu bihugu mu gihugu ava mu migambwe arerekana ko umutegetsi mukuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariwe yakabaye agaragaza uruhara rukomakomeye cyane mu gutora inyishu z'ibibazo bihanze igihugu cacu c'u Burundi Agatoni Rwasa uyu yari umukuru w'umugambwe CNL yaranyazwe umugambwe ku murango habona abanywanyi benshi bava muri uyu mugambwe baratatana batezamwo amacakubiri indyane zikomeye cyane uyu mugambwe CNL zirawutaha ngivyo byose bari bagamije kwigizayo agatorwasa kugira ngo atazobandanya ahangana nabo bategetsi canke atazobandanya ahiganwa mu matora kuko babona ko uyu mutegetsi agatorwasa yatwara umugambwe CNL batashobora kuzomutsinda mu matora bari bujemwo ayo mahiganwa yose baca barayahagarika bamwigiza inyuma nyine mu kumuhagarika ko yozo kwinjira muri ayo mahiganwa buri kimwe cyose yashobora gukora kugira ngo azubandanye yitoza byose baciye bagenda babifunga gushika mangaya asigaye kuzomubuza ko canke kuzomushira ko ivyagirije bizotuma atabasha kwitoza wenyine canke bagashira ko amananiza kumuntu azoshobora kwitoza kugitikiwe nkuko biriko biragenda bivugwa rero bikaba biboneka ko ari ingorane zikomakomeye cyane ziriko ziragenda zibera ngaha mu gihugu cacu Burundi kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icyongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone amuracuje ngahe buryo urafyonda no kwakano kameze kagakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho zoba werere yose kwis mwemweje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka Nagahwane.